Sondela ngapi, sondela ngapi, sondela ngapi.
Phele mina ndimakubani?
Ah makubani. Ngasho kanjalo. Emlandi.
There is something very interesting I wanted to say, but I can't say it. Hey, the issue is watched by a lot of anyway.
Hello.
Hi, how are you?
Good, thanks, and yourself?
I'm good, thanks. You're speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where people win 1,000 rand if their partners are loyal. So we wanna give your partner 1,000 rand, but if you're loyal. So we wanna ask you a few questions to check if you're loyal.
Okay.
Yeah, is your partner light skin or dark skin?
It's light skin.
It's light skin.
Yeah.
How long have you been dating him?
It's 5 years now.
5 years. Okay. Do you guys have a baby?
Huh?
Do you guys have a baby?
No, we don't have a baby.
Okay. When last did you see your partner?
Yesterday night.
Okay. And what is your partner's name?
Lesifo.
Sfiso.
Lesifo.
Okay. What's your name? Lesifo.
Yeah, who is Lesifo? Go, please.
Where have I been before?
Umuntu wakho.
Ngikhona ubani?
Mina ngubani? Mina ngubani kanti?
Ngikhona ubani kanti?
Umuntu wakho, kanti wena umuphi umuntu wakho?
Ayibo uLisiho.
Oh, mina ngiyena umuntu wakho manje.
Wena ubani wena?
Uthini kahle kahle kumina wena?
Ayibo kanti ubani okhulumayo?
Umuntu wakho, kanti wena wazi muphi umuntu wakho?
And why mina ungifake kuma TV nani nani, ubani lo?
Wena ubani umuntu wakho? Kuthi uyamazi umuntu wakho, wena ubani umuntu wakho?
Oh,
mina awusangisandi mina. Noma awusangazi. Awusangazi mina.
Dude, just say ungubani dog.
Ngitshele phela, ngikhumbuze phela.
Kanjani wena awuzibapha abantu bakani nabantu abawungakho wena?
Kuningi phela ngiyacabanga.
Kuningi. Kuningi kuyini?
Ayibo, phela noma ngifuna ukukhuluma ukuthi ungubani kuyangazi
sengithi. Uyini usamazi usandile wena?
Ini?
Usamazi usandile wena.
Sandile,
oh
baby,
man. Uthi ha, Sandile,
oh
baby.
Oh, Mara, muntu wami.
Hayi, yabona izinto ozenzayo wena. Hayi, aphetha
wena. Lelela, ngiyekutshele. Mina ngitshele ukuthi uLisiho lo stock, hayi, uye phela ukhala ngstock. And uLisiho asiyi-90 serious nje.
Nenzani?
Mangibhorekile nje, ngiyakuye.
Yini le akunika yona? Yini akunika yona nto othi umobhorekile uye kuye?
Wena
ungu page. Angibheji mina.
And ngishipula ngakhona.
Oh, indaba ilapho.
Eh, angidwe into encane, yini yakhe inkulu.
Hawe sijapa wena baby.
Hayi, nawu lo mphushile. Yabona if you want to do right, ngabe ngikuthi angiyenzi.
Kanjani manje?
Ekugcineni le mali le uyangibheja ngithi ngibhejele wena. Wena wazi ubhejele mama wakho ukuthi nidle kini. Ngizinto esiyenzayo le. Wena ngizokuthola
imali ngiyenza yena nesakhathi. Ngoba ngisebenzi.
Nawa
usebenzi.
Mina
ngiphandela
wena, ngiphandela nabazali bakho. So you have no right ukuthi uzokwazi ungitshele nto ngitshela yona. Kusonke lesikhathi ungitshela amanga mina.
Ebengiyiphenza ngizwe nje ukuthi sikhulule ukuthi liphume.
Oh, namhlanje lulu ukuthi liphume. Ayikho ukuthi uphoqelekile phela. So uzongivezela mina ungiveze khona.
Awu rise bese waqhubeka ukhulume nawe Lesifo wakhe yabo.
Hayi bo, manje sikusho ukuthini lokho?
Angazi wena indlela yakho ubona
ngayo. Yaphana mas, mazohlukana nami mfana nomndeni wakho mothi uzohlupheka
mas. Hayi,
shuthi uba wes.
Angazi, shuthi sizohlupheka ngoba vela sithandanisanga inhlupheka mina nawe.
Hayi bo, ungayenzi lento leyo. Ha, ngiyathi mina nayo ngiyathi sihlukane, wazi kahle ukuthi mina nawe siyathandana. Ngiyathi sihlukane noma ngathiwana, ngiyathi sihlukane.
Psychopath ne. Noma ngamlahla solo kufumana mina nami uza kustoka unye.
Hayi ke, usukhuluma nayo Lesifo wakho lo yabo.
Ngithi la ngesihlukane.
Ngani ngenhlupho yami?
Ngizobona into engiyakutshela, uzobona into ezenza kana.
Yini ozoyenza utshela uLesifo?
Qeboche psychopath. Psychopath yamlahla uza kufumana qha mina nami. Trust.
Kwenzani?
Ngizobona.
Utshela uLesifo.
Ngizophila kahlungu nefamily yakho.
Hawe ya peta wena.
Ndiwa
ya peta wena.
Ndiwa imi.
Ufibi.
Ndiwa imi.
Ya peta.
Hawe ni ya
peta. Go out. Nisa mina. Ngena name. Ime engi nisa toilet. Nina. Ndiwa imi ngena nato toilet.
Utazi. Utazi inkinga zamu ni zenzi ishaya.
Yeah,
I need to know what because
I'm not
going to be able to get
it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get a phone.
Yeah, I'm very
much. Okay,
now I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
little
bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
little bit of a little bit of a
little
bit of a little bit of a little bit of a little
Yilu lisikha apho minyembezana.
Hayi, hayi njengawo, phela wena zakho.
Zinzini zami.
Ha, phela uzuvuke nawe amafithi wena phezulu kwami wena.
Yeah, angithi angiphi imali phela, imali yakho engenzisa lo.
Oh, hayi usho kahle phela, mina imnandi ngene nemali yami.
Cha, imali yakho imnandi.
Hayi sobona futhi.
I'm going to go to the house. Mfethu umkhola kanjani lo muntu lo?
Hey lo muntu unenkani lo. Hayi unenkani sho.
Khuluma kakhulu akasikobe.
Akasikobe ufuna ugcinene naso sonke
isikhathi. Uthi ugcinise ukuthi wena uphuma inyembezi.
Hayi unamanga.
Eh?
Hayi unamanga uphuma inyembezi makwesesha. Ayekho into te aphuma inyembezi. Hayi unamanga.
Ayikho into engaphuma inyembezi.
Yeah, my busy. Hayi unamanga.
Oh ba.
Hawu dama.
Wena uphuma inyembezi?
Nguye lo uphuma inyembezi, angiphumi inyembezi mina.
Mina bengazi ukuthi abantu baphuma inyembezi bayayenza.
Hayi mina ngiphuma inyembezi bodwa maye.
Baye uthe ayikho indoda engaphuma inyembezi.
Ngithe ayikho indoda ephuma inyembezi my business.
Okay.
This one is for the street.